Simu wana veni ona kali na potential.
Deep inside my neck.